Next time I swear, kama ushindi hiyo gari utaniambia.
Sina top up credo, si as long as na top up zinitashinda, kwa nini zishinde?
Nataka kuenda kwa hiyo Toyota.